Bona komeretse ngaha amba komeretse ngaha aha rero ejo mu joromere niwe ariko aramvura na madame basigasiga imiti
igufa n'igashikiriwe hari
ngaha igufa n'igashikiriwe ko imana ishimwe
my god
arunga kubokorora koko kose kwa byimbye rero haruga mara abandi baranuza ngo kiki none kiki gashaho cha bivyimbisha kuboko oh ana kubokorora urutoki kwa byimbye byataya era pa kuna kazi asindani ngani ashaka davere rero naho hose kuguru ana ko na gize eh aho
se kandi hari ko arabyimba cyane
rero imana ni nkuru iva uravyingene na sinzi uravyingene moto ya hwanyaguritse afite moto yari nje mpaka mu simuduka bisigura umuntu wese yaza bazatsi ikiziga kiri umuntu wese yazatse umuntu yakize bandaje ba police bajongera ni wowe cyo
mpimba bazizawe mama vuta yawe ngukorere nanje
icyo mama gari
ngukorere nanje
icyo mama gari
nitwa Olivier Niyongabire ndu muri Jwa Gospel Music nashaka kubasaba abakunzi ba Isaac TV mwese mugende kuri channel yanje mukore subscribe jeme na commenter munshigikiye kwa cimana ndabakunda cyane God bless
Tima wanje shemezu mwami kanwa kanje muririmbire maso yanje rabijambo
sali la famille ni zere yuko meze neza nanda meze neza cyane ndashimira Imana yap nkuko musanzwe mubimenyereye iyo nje ngaha yo mu mbonyano nkaha aba hari ikintu kanaka ndabazaniye haba hariho inkuru kanaka nshaka yuko tuyaga ko uyu munsi rero nta birebire cyane tuza kuyaga ariko uyu munsi ndi kumwe n'umutumire sinavuga umutumire ahubwo twamusanze muhira nta n'ibyo yaraza ariko abenshi bariko baratubwira ati Ivan turiko turaronka makuru atubwira yuko umuyobozi wanyu agizatsida ibiki na biki bancambwa ati no ifo yuko abakunzi ba Isaac TV nkuko musanzwe muyimenyereye tubashikiriza amakuru y'abameda cyangwa mabi ndavuga ati reka mve muhira ngende kugira ngo ndabe ubuzima bwiwe ukuntu bwifashe ni Isaac Classic CEO wa Isaac TV yagize agizatsida hari jo mwicoro kugira ngo byinshi araza kubitubwira reka tubanze tumwakire ndanagusaba na pagdo kubana nshoboye kubabyura
oya nta kibazo ni bon bwana Ivan
bon reka mvuge polisi hano ku byaraye bigushikiye uko nibyari byoroshe
yana merci sana bro asesana maboko yose yacika guritse yongo nimaze ufata mikro gute kandi abandi bakunda isa ku murapfuye aje nazo muzoronka nzizi kwa Ivan
hari ejo mu ijoro twabonye amaposte ateye ubwoba abandi twakira amatelefone ataduhumurije atubwira yuko Isaac Classic agizati byagenze gute hari nko masangapi
bon wisanzwe ni hamwe gusa iyo uzwi kumenyekana nabyo bugeni atari ni byiza kandi umwana umwe ni bibi accident nagize for sure ni ari accident isanzwe kuburyo uyirabukuga vuga uti kuri ngo ibintu byari bisanzwe basbeje kuba afotora barafotora abamenye baramenya tizaki wa iki ibintu nk'ibyo bas rero uko byagenze jeniriwe ku kazi ndiwe mu biro hariya muri active ndiko ndarabara utuntu naturiya kutara bakono na bashira kibiganiro abantu biteramire bas barashimana ko ndaploading narahiza no kwa uploading ushira ibiganiro cyanavuga ati hari nka mu homa 18 cyanavuga ati ndashobora kugenda kumura ba sister cyangwa se mushikanje aheruka kubura umwana wiwe urumva rero bas cyanavuga ati reka njye kumura ba sister sabwa gira mahe gira sister wanje amaze iminsi ibiri umwana we yitavye imana
polisa
yavye umwana yapfuye munda rero sinavuga ati kanje kumuraba gato bas cyanagenda ndiko nja kumuraba pa kurwa khalete ndamuraba turaheza turayaga turatera inkuru cyari kuri turatwenga aragiye kubana giye kumuraba tura ibintu n'ibyo bas rimwe turereje ndacomotse mu kanyosha cyambiye cyari ko kakawanje sa mu kanyosha sa yari sa 3 ijoro mu kanyosha sa 3 ijoro uri numuduga uri ni mu ngati JFC imoto atso ya jese no guhanura koja mu kanyosha amasaha urije genda basi utajambiye ati basi rikangarukire muri vire ngende gutana ari turi gura muri vire cye nta ati aho ni bari muri vire ni sawa nta kibazo kirenda umuntu numviriza sana impanuro z'abantu kuko umuntu nkamushikanye nka sister amaze kumbwira ati nduvume mu mutima wanjye no mpumurije ko uja mu kanyosha amasaha cyari cyoroshye je ndumuntu ntinyasana ndafise muri je ndafise ngene iyo umuntu ambyikira ndakimedita
uragonzwe bagukubise seke aho bitari byoroshye neza na neza bagukubite seke
nariko ndagenda ngeze kuri Avenue de l'Arche kuri l'Arche nariko ndaza ni moto najeje nonashima hafi ya Pastor Comedia bamwe barahatse wanashima kubaciye mu ijoro kuri Pastor Comedia barabibonye hari n'umusi staraho yanyandikiye tsizaki kumbi yari bwagize yaksida naje twari tuzi twaciye twabibonye ego me rero ego
hari abantu benshi babihaririye cyane kubera ko Isaac bamumenyereye ku modoka ariko ejo yakoreye aksida ku moto bica bizana amajambo menshi bamwe bagomba kubiharira n'ubu baracari ko barabiharira kubera ko babyita ngo ni kiki kubera iki Isaac ku moto tumenyereye mu modoka imodoka yarayigurishije yarayigabye irihe
mbo peimporte ko biri kose kwanza nahuza abantu ikibazo cya aksida ujya ntikiraba iki cyane iki n'umuduga wogira aksida ugashe ugacika umunwenye turekanye n'ibyo mbaho nta muduga mfise nta muduga nari mfise ariko kabimena nari nahisemo tugutemberare ku moto ko imoto yari naroroshe burazi Bujumbura hari amaze kubambutse yaje nyinshi
imoto karaca hirya no hino karenga
yo imoto ni fast akaragaruka sana rero ibintu byose kandi kari ka moto ka magia fresh kabisa yana sije ukuke yari ya magia vraiment guka nyine nk'amasegonda ukaba washitse aho giye
reka mvuga ati imana ihabwe icubahiro kubona yaratuzigamiye umu chef wacu kubona yaratuzigamiye wewe na cyane cyane gukunda kuna duteramisha mu biganiro byinshi ariko rero mbona mpengu urababaye cyane wababaye he na he
mbona komeretse ngaha anga komeretse ngaha aha rero ejo mu ijoro mere niwe ariko aramvura na madame basigasiga imiti
igufa n'igashikiriwe hari
ngaha igufa n'igashikiriwe he imana ishimwe
my god
arunga kubokora koko kose kwa byimbye ariko gamara abantu baranwe ngo kiki none kiki gashaho cha bivyimbisha kuboko oh ara kubokora rutoki kwa byimbye byatari ara pa kuna kazi afi ndani ngani ashaka davere banaho se kuguru ara ko na gize eh aho se
kandi ariko arabyimba cyane
rero imana ni nkuru nukuri je mana mabwira banatse bugi imana cyo tufise ke migambi iva uravye ngene na simvye uravye ngene moto ya hwanyaguritse afite moto yari nje mpaka mose moduka bisigura umuntu wese yaza bazatse ikiziga kirihe ikiziga kirihe umuntu wese yaza ati uyu muntu yakize bandaje ba police bajongere ni wowe cyo barumiko
none ugiye kwa muganga nta bufasha baguhaye none
cyase ndaje kwa muganga
c'est pas vrai
ibyo kwa muganga wewe muza muri hutira nibyo abaganga ni beza baratuvura baradufasha ariko kamem ni byiza kuja kwa muganga umaze kubona situation irimo ariko mbo sinzi ko ari kubera na panitse ko wangonze nawe yari ya cadavere yari yabore yari noel inzoga zari zimuri ku mutwe bashe usumenga bari bamuntumye we aho yasanze urabye aho yasanze akumenga ni misiyo bari bamuhaye sinzi ariko nukuri sindabimwagirije gusa bangonze ngene yangonze ningene nasinze kirari uwo gupfa
byari biteye ubwoba cyane ku bantu twashoboye gushikirirwa amafoto
abuze gato ndiri bya ndirimbo ya CDB naruwo kupfa sinaruwo gukira ucurandokora mana
iyo umuntu agize amaksida baraba abapolisi baraza bagapima mbega muri uwo mwanya ntababonetse ugiye abaze gupima baraho umuntu yaba ari mu makosa
barapimye urubanza ruri maboko yabajeje intwaro bize umutekano kandi urazi ko bajya babakora ibyo bazi ziyari inzego za leta zubahize cyane rero babazi ibyo barimwo ntibabazi ingene babipanga ntibabazi ngo gusa ariko ndavuga ku bijyanye n'irya ariko yaza wari wejeje kumbaza ngo ntagiye kwa muganga sinagiye kwa muganga kubera kadre narimwe burya n'ububabare ndiko nduva ndiko ndabwumva ubu avuze sinari ndabona umenya bisanzwe ndabona umenya navuye turaso ngaha soronga mu zo sindiko ndababara sinzi ko nahereye umutwe hasi sinzi ko byageze gute
ko ndabona nahajya ibisebe byatanguye kuza biratota cyane yatanguye gutota cyane ifo yo kujya kwa muganga kugira ngo wagutunganirize ko mbona umenga hotel urembo
byose cyangwa ndaga kwa muganga kuko n'ukuboko twumva vuba ndiko ndamera nabi ndiko ndumva nyine ubushuhe nyine harashushe ukuntu ngira nje kwa muganga mukanya
fete ni kujya kuraba ukaraba yuko utavirinda niko ndabona no kukuguru hariya ahabyimbye cyane ariko harabyimba gose
n'amaguru ariko harabyimba
Nyatari nirigira kabiri Isaac agize accident ashoboye gukorera mu Buganda ari Buganda
parabiye bya Uganda i Buganda
wakoreye accident ye ubwa mbere
yari accident y'imoto nyene nari bise kajeho ku kera gato n'imyaka ibiri iraheze umengo
ubusubiye kugira iyindi accident kandi kumva
niko njya kumpanda
wari wijyanye
guhamba narigiye guhamba mu sogokuru wa sogokuru uvyara databukwe wanje
reka mvuge polisi hano umuryango wanyu kubera ko urumva yuko maheruka no kubura umuntu nawe wari ubakurikiye
ashagera ari nkikamba kwe Isaac Tivirinda yabasigiye kabisa
bari wihuse twari tuyukeneye hariho byinshi tuyukeneye yego
abantu rero imana bugiye cyadufise ko imigambi wangu imana cyadufise ndazi ko nari gupfara bari kuryoherwa ntituje ngaho tuhendane bari kuryoherwa ati kirakabona kigiye shaca ariko tujyanye abantu turagoye kandi atari kimwe ndabajyanye shaive
nta muntu akundwa na bose kandi nk'uko atamuntu abura abakunzi
ego kwene ne wokundwa na bose gashaho ubaye izuba izuba n'iyo mbona ingari kundwa na benshi
hari abantu benshi bariko barashaka kumenya exactement uko Isaac muno mwanya yiyumva we nijya ihumure wo abakunzi ba Isaac TV n'abakunzi ba bagukurikirana
akamene bahumure ukuboko nacu kwabaye ugurafata microneze
akagari wo gakatanga
gano ashe no wegura neza kwe gusa nyine kuwafu nyine niko kadaveri ariko nako biraza kugenda neza imana yaza gufasha kame minu kuri imana yabikoze iva nacyo nabaye kandi uko biri kose 2020 gusa ndibuka n'ubwa mbere nkora accident y'imoto iva kaje kukikama mu maguru hasi ndamanyagurika hose ndibuka icyo gihe ashe cyane nta chance y'imoto mfise vraiment hari mu mpera z'umwaka hari mu 11 nyene rero urumva n'ubu umwaka warumpitanye kandi none je mara niba none je nyene cyane yarabandi
ariko
barandaze bashaka kuntanga igitambo ndase
bakoresha kamuti shamba
ati zaga reka tumutange kwa rusufera yo barahumba shaje ndacadudega
byongeye nyene mu mpera z'umwaka abantu barakundagira amatsida mwaka menagurika abandi bagapfa ariko nakuze numva bavuga ngo agati gateretswe n'Imana ngo nigahenagwa n'umuyaga burana yuko we witerekewe n'Imana kandi yarugusimbiye
agati gateretswe n'Imana nigahenagwa n'umuyaga yari ndirimbo sha gentil wa colonne mugende mbwire subscribe wiwe ndamugiriye promotion akarimbo keza cyane vraiment agati gateretswe n'Imana nigahenagwa n'umuyaga
cyakoresha systeme y'ikizo
Imana ishimwe ndacari muzima ndacahema ndacari mubazima kandi Imana iracyafisa ko imigambi sigaraho ngaha ko nasimbye urupfu sugura imana ishobora kuba yanyege yanyongeye nk'indi myaka nka 30 yo kubaho ndazi
nta kintu imana ikorera ubusa pe imana ikora ikintu ifise impamvu ariko rero ari kibazo je nabajije no gutampaye inyishu neza itomoye
tukusijewe sha iva mu mutwe bya pararangaye icyo nishiye neza bakunze bageze active mu mbabarire vraiment bugira mu mutwe urabona ko hatameze normal
wanti gako no maso waregeye uko
kare mwana wa mama nganumva mu biri hose na ntege fisi
ariko mu ijoro wararosa gatiroho
yo wapi naraye nicaye cyo ukuboko rigenda gutera inkuru ivu ukuboko nta posteri nakume fisi afite ngoroye ndababara ngizuku ndababara umva ndabya pararangana kandi ukuboko kwa masaga enda reyegereza rugenda guvyimba yo nukuri abasenzi musengere
Chapore sana cyane ariko hari ikibazo cy'imodoka ni moto utaduha insobanuro neza eske imodoka iracyahari kari byo abafana ba Isaac TV bakeneye kumenya imodoka iracyahari cyangwa wari washimye tubutembera ku moto nyene nkuko bisanzwe uruhure kwicara mu modoka
ivanda kwa Zevre kuba ihari cyangwa idahari barakwiye ko babimenya kwera
bon barabibajije kandi n'ubu bari ko barabibaza urumva barakeneye kumenya umuco kuri imodoka ya Isaac
harundi muco ambo harundi muco bazoronka vuba gusubyaho ndi wakera nawe nyifise nawe nyifise usimana nyene basenzi arumpa bashana huye nawe gya ejo gyari arandaba ngo Isaac ngo ndagusengeye mwana mwiza wironkerera avakatre ndabiseze nize kandi 2020 nizohera ndabikwatuye ku mwana wa mama yo ati amen na papa kandi ari umuntu mu papa frere ati amen rero niko nibaza ko ari by'Imana ishaka kubuma sinse
Imana ica mu bantu aho vuba twitaga imodoka muri Isaac TV igombi iseseke
sha ntabyo twomenya reka tubishireho ko Imana ivasha niba ntibandukira abandi bamenagure
aya nacu zoba mu bisanzwe kubera ko Imana nifise ububasha bwo gukuraho
umuntu bahora ubusa shaive harimo urubusa ugasanga vraiment agiye uvuga ati ugari mu miliyoni n'ibyo bisamahera menshi je niki gusa
ariko je hari ibintu bintangaza umuntu arakora babona ariko yamara gufanikiwa karonka uburyo bagace babyimbisha amatama kweri
kandi gitangaje nga nku iaccident ariko ari nk'umwana wanje par example yagize ariko cyangwa ati Isaac ariko atanga igitabo cy'ibyo bintu gye ntavyo nemera bo sinzi ko bibaho ariko cyumenga gye nta mutsima n'ubwenge ntubijako cyane ivyo bintu naho ara bavuga yuko hari abantu batanga amakafara kumwishaho umwaka ariko cyumenga n'ukuri nta ngufu ndabiha cyane niba rero ari uri ko aranyiga ko ngo ntange sha nakirebira urageze igico bucungu
Urarura
ndarura nukuri jagatwe kanje nuzompitana Imana izo kimu ash azopfeye inyako uradi gupfoye inyako shaive umu ash ubuzima bwa ibu imyaka kandi Imana izo kimu imyaka ijana yo kubaho ariko no break ipipipipipipipi yamire muri pipipipipipi mpaka
ne harabo mwa wa mufitani ama beef none kumenga
oh ya ma beef niyo ubura nituze ngaho tuze turi sigara amavuta ndabaza ko ama beef yo ubura Usa nyene jewe niko yata bifu nifitiye numuntu ariko nyene abanyita ko amabije
Aha je nibaze yuko Imana itaragukura kibiganza brother antu zopfa kuva kuri nosi bazo gumubajingi twari kubagume bakubona tu
Gusa reco nize yuko kumwisho w'umwaka guhera imisi yose ku munsi wa Noeli ngumva kuhera ku tariki ya Noeli mpaka bonan Sinzora nsohoka.
Wapi urupfu rwaje rwagwaje?
Ahaye nijo sibyo. Urupfu rwaje ruraza ibyo. Gusa rero ari umuntu amano yico kintu. Uzi wa muhungu wa muhungu. He. Gusa sino bikorera ko cyara ariko vraiment. Franchement ni vyura vyingene umwaka uheze abantu bapfa. Yo. Kandi urabe vraiment je byumwaka kwiruhere ntaragira ingorane za maxida.
Nyatani. Ukikora aksida Isaac yakoze aksida abantu batatu ba mbere yatangwe guhamagara kugira ngo baze kumuseruka ko nibande
ano batatu natangwe guhamagara mama wife nandi nandi kandi kamana ya no muri Isaac TV nyine ndibuka no muri groupe niwe abantu ba mbere batangwe kubibwira rero jiwe ndoktere nkuru jewe burya n'abantu bari bankinguje bari barindiriye barari barindiriye yuko haraba abajama baba bibiboko binini nyine baza kuhashika nyine bi bodyguard cyangwa abajama nyine babagenze ariko jewe franchement mbayeho mu buzima bwo kutagira abagenze
kubera
abagenzi nyine kugenda nuko ku buryo bw'izi kibazo rusange ndabiyumvira direct nabo fise vrai
kubera ibyo wabihisemo none
nabihisemo kubera nasaze yuko ujya nyine ubibaza ko ari we mugenzi niwe yogukomeretsa ujya nyine ubibaza ko ari umugenzi nyine ujya nyine niwe yogufyonda ukabiyoberwa ariko gusarasanze nta muntu wa mbere wo kwifuriza iterambere nka mama wawe aka video na postinze ejo
twarabonye ariko aragukanda uri kurarira hacya bidabishika umuntu w'umugabo akari
kare iva urero kuboko ugo ugo nubu nyine boza kuvyona ngano candiri imbere ya kamera ah
icho mu makazu nyene
urumva rero mama na nyuje ku telefone bwa mbere kubera utera vyose muvyeyi ni we muvyeyi bavuga gute cyakintu ndi bavuga ngo
ikibura ntikiboneke ni nyina w'umu
agafane kaboneke ni nyina w'umu nukuri mama yo imani mundi ndire mama wanje nukuri
be wache uhava gute none ngaho inyuma yo kwintervena aho hantu havuye gute u depression gute kugira ushike muhira
kamwe vrema naho dukenye muhira turafise aka deplacement muhira turafise uruduga witwa voxi basha gwa family ubwo rero rujejwe ama accident imanza rumba muhira wacu haratwengejewe Tuta mimi ya jira tukengeje Mbwa tufisuruduga Rujejwe aksida Imanza Na sorti Mbwa ngubu duge kusoka outing hafa
Mugie kujibu zimu
Ewa nikiduga vama kiringa hao tukwa aguze Kubira kusa kujia mbwa zima na famini Ero nicho chaja kwa intervena Kiraza hao Wazana wa polisi nibikiko Kuwatabi izi Ngayi wacho harawa polisi wa wachungere uzima nga Hanyini wachungere uzima bwa guys active ubuzima bwa bank hari ijya kopeke ubuzima bwa twese nga muri rusange abanyindi baraje baraseruka ko baza kugira intervention
gatonya tuve mu byisanganya ryawe twinjire gatonya muri mu bwami bwa Isaac TV uyu mwanya tuvugana biravugwa cyane yuko Delish ashobora kuba yarahebye akazi kubera ku petite ngo nibari ko baramubona cyangwa intumbatsi mbega nk'umuco wacu gigwa ko ubaha rero umuco wa Delicia ku bakozi ba Isaac TV nk'uwayi
cyo kibazo ni kuri Delicia aracyari muri Isaac TV kandi urakoze kukimbaza rero umuntu akimbagije hari umuntu akimbagije ngo Delicia ko turamubona Delicia aracyari umukozi wa Isaac TV gusa ndi baza barabizi ko yari aherutse kugora corona ariko nawe Delicia arasarisha rero corona gushaka n'umwana ntirakiraga mana yanjye corona n'ubu ntarakira
usanga taraje muri controller ara ushaka ze kutwanduka
bikumbure usanga urumva n'ivyarindire rero hama haze gukora kameme iganiro n'ivyinshi vira muri Isaac TV kare bishushe ego wagiye kuyabi
mu misi Delicia yanduye bamusanganye hijya kiza cha COVID-19 byaravugwa yuko nawe ufite aka gripe wahapfuje kwipimisha urabe yuko
ka covid corona yasinagiye kwipimisha ifu sinagiye kwipimisha kwe gusa narakitse kandi none ari gripe umva kandi vise atari ukora gira nshikamba mu bundi buryo ariko corona vrema nta nari ifise kweri kuko corona uyifise nyine barayitora nyine haba bigakomeye oh mon dieu ndiko ndabara
to muri Isaac TV nye none muri Isaac TV byifashe gute bimeze gute nkawe nka CEO muyobozi wa TV yacu ubona ibikorwa biri ko bikenda neza cyangwa ari akanenge
ishije cyo kibazo ukora yo twumve ubona gute
no munsi je nigize nk'umuntu adakora muri Isaac TV
ugize nk'idi televiziyo aje kumvumbo Oya kami n'abantu barayibona vrema Isaac TV turashimira Imana twamaze iyi semaine turi on trend number 1 inse indwi yose utava ku kibazo cyawe cya mbere urazi ibintu bijya kuri YouTube ubwa kuri bijya kuri YouTube kumunsi ni byinshi cyane ariko ukabona ati Isaac TV iracyari number 1 on trend ikishye cyane ko dufise ikiganiro gira ku izi 100,000 mu kwezi kumwe Nana handuzo wibona mwandi ma TV Burundi. gusa nyene bivaye ningene badukurikirana abafana bacu n'ukuri mwubahwe turabakunda cyane warashima hari no surprise tuje cyane madaba babwira kenshi mugire urero ko imana yankijije urupfu ntapfuye akari imbere karahinda
Isaac TV muri inondwe nyene turimo igomba irangire itugomba dutangura reka meze ndahijeje kibazo cyanyu inondwe itugomba dutangure mu mpera yawo tuzaba turiko duhimbaza umwaka mushaje Isaac TV itegure gute gusangira n'abakunzi n'abafansi ba Isaac TV umwaka mushaje
ushaka tubatumire
nimba tubatumira nimba ari ama surprise mu bategure
zarakaza bikronga umva bafazi wa Isaac TV numero za telefone zacu zoziringa ndabasabye umuntu wese nimikashi niyo nyene bashireho nimikashi kanza ya pole para pole za majamu gani wa Alvin mboka be pole yakwiye je umbwiye gusa pole umbwiye ati biba bikwira ko datfine rero akantu nagira mvuge umuntu wese yuva adukunda arabavyi baraba Isaac TV we baba bisoni bafise imiryango za kini ndo za kibinga za
meme n'abamama
n'abamama aba papa aba mama bisoneye bafite amafamiye kandi badukunda televiziyo citeramije ndasabye no kuri bamwe bisinye bahamagaza Isaac TV yose baturishe le premier he batugaburire
yo bari journée spéciale
batugire surprise baturi bazivuna tugo disalira kufungura kuri le premier
cye numva umunsi ndagukumbuye naho narawubona
no nibyo ni bo karagarukeza tu ngaga kende iragirambira abafana aba fazi nibiyumve nabi nibiyumve ko twe turabi wabo twibiyumve ko twe turabi wabo biyumve ko twebwe tu umwanya wose badukeneye bo turonka hafite ari umuntu yambonye kuri alimentation aho mu kigobe arandaba Isaac buje murabaho ati turabaho nyine ati rwumuri zire nziko muri murabantu nyine yumva nyine ngumva nyine muri ehe wani nyine umwenga ntimufatika no Isaac TV turafatika no kugira muduhe pole cyangwa mudukeze duhimbaza umwaka mushasha hamwe uri mu vacances uri mu Burundi cyangwa uri mu papa uri mu mama harabateka le premier bateka mu famille yabo bagira mudutumire tuze dusangire umwaka mushasha
kana kare muri Isaac TV nituri benshi
abantu batandatu
ni bakenya cyane reka rero turangize kino kiganiro cyacu bakunzi ba Isaac TV muri ko muradukurikirana abagumye ba stressa cyane abagumye bambaza ubuzima amagara ya Isaac nuyifashe
wesha iva amagara urazice bisigura araza amagara amagara urayaza ari
amagara ndayazi ni ubuzima bw'umuntu
uri sire
none wa amagara wumvise mwi
amagara ni bya imisho biri hagati y'amaguru y'abahungu amagara rero je na amagara je ngwaye
Amagara meze neza, 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 amag kubabizi barabizi kwamaze gushikirwa barabizi mubashikiriwe nanjye ndikunda jamu naramaze kujamu yep rero ndabakunda cyane kandi cyo ndabasaba reka kubazora bakino kiganiro umwaka uheze
iva murantunga arakandagira vugiye kumbure ni opportunity ndayironkimwe ndasavye ubutumwa bushikire abantu bose bakora muri sense sense n'ukuri muri batama bacu twukunda kandi twubaha n'ukuri turasavye muri ramu dutunganize n'ukuri ama dossier yacu ave mu nzira turafise ama dossier muri sense bo muntu ngi ndiko ndabivanga mvanze bitavangika ariko burumenga niyo kajyo ndonse abakora muri sense bishitse bakaraba ino video batawe ko Isaac Classic dafise dossier wanje muri sense sinzi ikibazo gihari ariko n'ukuri turasavye nutunganize kugira tubandanye dukora ibindi twe turwaruka twe turandura ubuzima turafise turakeneye kwagura imbibi turakeneye kwagura karere hari ibintu bibi ariko birakunda sense itarashyiraho kuboko rero turasavye n'abavyeyi batworohereze ibyo badusabye byose twarabikwigiye twarabidepoje turasavye sense n'ukuri ya accepte akantu gasigaye ni gato cyane ni signature kwa president sigaye hama dutangira gukora ibindi ego ndibaza ababijejwe baravyumvise kandi ndizera neza yuko jwigeza activeshika kure aka video n'ukuri kubashikira wewe nibwo ukora muri sense cyangwa ufise mwino nyakora muri sense ndasavye umurunkire ino video mbwira ati Isaac arakamwe barungikiye aro dosiye iri muri sense n'ukuri mutanganyize ndibabwira ikice muhama abananya akora tuko James ndoto yo guhakazi abajene 40 indoto guhakazi abajene barenga 40
mani gushoboza
amen iyo rero ni 40 bisigura tufise ndi mfise umugambi abo 40 bazuhakaza abandi 40 uburundi zabonza akazi ku bajene 80 tufise ama activite ku mwaka tuzotegura abiri azuhakaza abajene barenga 100 urumva ivyo se nibintu duko turategura ariko nibiriko birakunda nta kintu gikunda sense tarashira ku kuboko murako
nibaze ko kubwa butumwa bwa bashikiriye reka rendo baseze ndabwa ati yo sa tarashina kuri sabone agende yandike Isaac TV acende kuri sabone ama wowe safise agatima keza wowe sadukunda wowe sakunda Isaac TV cyangwa Isaac Classic aka message vraiment ko kumuha pole karakenewe
cyane karimikashe pana ka message gusa na karimikashe ari atwumve dubwi
abarundi baraza ubwenge aho bumbye cyo twashatse kuvuga agakate nk'ubukigwaye karakenewe cyane gose yap abazora video umwaka wa madebo tangura reka ndabwira ati umwaka mwiza umwaka muhire muzo mu ronka imigisha muzo mu ronka abagore abatararongora najiwe kandi muri commente muze kuyinyifuriza ndongora
yap iva igano kiraheza ariko ntacyo turagisoze ariko urumva neza yuko ibintu byingenzi ubasengera n'abagore n'abaga
oya kuri twegwe utararongora byinshi
Mareje ivyo ni vyingenze. Ure kurondera inoti ngo kushaka abagore n'abaga.
Ni inoti sindi ko ndazironka muri Isaac TV ntacho tubuze. Ubu hasigaye umugore niwe
mbu. Ndiko mugira abajya uko urabwira ngo baronke ngo bagabo baronke abagore. Ivyo ivyo ni biki.
Yap turabakunda cyane. Tujenda kuri sabone kugira tumana ya tugyoherwa. Yap Isaac Classic amize neza ubuzima bwifashe neza. Nibaze uko Imana izokomeza imuturindira kugira ngo abandi ibandanye mukoresha igikorwa yamuzaniye ku isi gukora. Kuri mikro mwari kumwe na MC Ivan Mutima Burundi
Ozi urakoze cyane Ozi chau chau chuchu 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 merci beaucoup Ozi urakoze Ozi niwe mujuranste wanyamaze ku mapole
pare sana yap Ozi ubahahuri kandi nanjye n'umwe ndagukunze cyane gwese kusumba uko nari ndagukunda chau chau
Be mama Joyce. Kumenga wataye umutwe na mayi.
Reka cyaka papa Gloria ahubona na ataye umutwe. Mu mezi uku kwezi nari mfise urubanza kwa Dote na Mariage yakaga kuzine kandi. Aho rero mama na papa wiwe sio bazoba bari mu gihugu cha Canada. Bashaka kubikurikirana ikibiriraho kuva bitangure mpaka bihere. Aha nabuzaho mbaza naho bandange hose bo binkorera nsanze bizimbye cyane. Je nabuzi ico fatana ico ndeke.
Yo, na makuru fisi.
Eh bimeze gute?
Neza na neza muntu mbere yo zero umwaka neza no kwifurizanya umwaka mushasha w'ibihumbi 2022 Isaac TV yatuzaniye ama service yose twari tunyotewe ufise dot mariage gutwikurura ama anniversaire n'izindi manda zitandukanye ushaka ko bica ikibiriraho cyangwa ico twakwitwa live kuri YouTube na Facebook ushaka bica kuri page za Isaac TV cyangwa page zawe byose barabikora ku buhinga buhanitse kandi cyane ku biciro bitavuna na cyane cyane ko turi ko turaheraheza umwaka w'ibihumbi 2021 bica byoroha kurusha
yeah. Aho rero urambariye none mpa adresse yaho hari nzoje kubarondera cyangwa ushobora kumpa nimero no batora
ime ikitabuze namazi mu mpange neza na neza ubakeneye Isaac TV itumbereye inyuma y'isoko yo mu Kinama ahantu kuri Cope kuhashitse ucubona inyubako igeretse kabiri ni ibiro byabo biri urashobora no kubarondera kuri 62 78 56 37 ugacubahamagara bakagutunganiriza
asha urakoze reka nyaragase nje kubarondera narijya ko n'imisiri kiragenda
me
Isaac TV